But it's okay. Okango chakogi legislative instruments. Eh, legislative instruments. Igero kango wacho ni kizungu kubwa, sigo ni kizungu kubwa, to kizungu mokango ni komolo ya tu. Legislative instrument, mene nogi ketu, e appendixes ma wacho nika. Sama wacho... Sama wacho appendixes, ni the report is 520, eno look at ongyo substance ma the report, or kongi other parts of the report, then wacho legislative instruments, mar part of that, nike gin proposed amendments, mar that report ma military gi miluoni article 255 to gi article 257 mar constitution require niya nitiere part ma constitution minyal amend through parliament to gi nitiere part of the constitution minyal amend through referendum koro mage legislative instruments mi njoko wacho go tadwa koninia kingi court orders. Ngama be osengere, jomu sengere ni ok respect court orders mugi. Kiweri ki the president, ike chonge court order mose tene president. Wan kata ki court order maro fafa hall, maki omba kisumu. Mawacho ni ya, ni nyongu ki joge ki Raila giri.
Weje ma court to kwa hero uwe.
Weje ma court
to kwa hero uwe. Kwa hero uwe weje ma
court. Wacho court orders, kora wacho. Joma ok respect court orders mugi keno kango giri. Nike, gi interfere go fafa kisumu kuma court order wacho ni kikudi interfere go. Koro gindo gi keto kucho.
Duoge report.
Duoge report, ongi wacho court orders, ami court order. Number two, political parties. Ko wacho niya, ni di fidelity, get fidelity akiani wajnangi duluo, bedo giluor ne chama. Gi fidelity of political parties. Muye, ridonge. O wacho ni wabunge wa, kande, contact marigino nyiso ni defy political parties act. Railo niyenga mapati leader, no de Mombasa moro mugiruto, mo end up niya ni Uganda gikwayo. Gi Museveni gi William Ruto. Eto nyuso consult party mane, mono diyo rom kodigi. Tiende niya, the political parties gi giketa keta gin gikedo ka favor gi to kasama gine maginyono tie chama kara ginyono tie chike to gidwa uwe gima dwa koninia mibadhi mwacho ni mibadhi ogo touch the worst of it nikech otemo wacho niya ni wangia ni to itiyo gi pesa nango dongo temo wacho ka o has alluded to it ana wacho ni kawuono kaka Kennedy Ondiek nikidhie counties mar governed by ODM, magie, they are part of Azimio. Corruption itie to the uttermost. Koro kikungi explain, nikech kethi kata na Thurua Homa Bay. I'm free to say, kethi kata Thurua Homa Bay. William Ruto, through UDA to national government, emagero paya Homa Bay. Mine no wanga siko lando pele pele cha. Wanga oger paya cha William Ruto emagero through national government. Kethi affordable housing Homa Bay. William Ruto emagero through national government. Kedi last mile water migero yugis pima duo mar 560 million William Ruto magero kedi makindu mar 476 million William Ruto magero
kedi
kate kore mama jonia Homa Bay County to give Siaya County gis Kisumu onego nyiswas ODM
report goro si chuo
report no report si chuo
okade ubura kosoni okade
report of deal with corruption ene mukelo corruption ne mesaka
report deal with corruption.
Gima dwa koni niya, kithi ya Auditor General's report, nigi so many things, but gima dwa koni, populist politics, mina nugi play, nigi wadi jiodenyo, generally jiodenyo.
Manu umbu yye.
Kata jichiem, tu jiodenyo.
Manu umbu yye ni jitodenyo.
No, jiodenyo, because, kati chiema today, tomorrow you will need food. Unge chieng, mibiru wajina yeng, makoro kachaka chiem juma nengima. The thing is, populist politics manigi keto against Article 43. Nyiso ni affordable housing. Ka William Ruto no wacho ni adili affordable housing. Adwa ni mondo joobe. Article 43 wacho ni ya. King yo part 1. Wacho ni ngato kangato nigi ratiro marbedu. Gi pi maler. Otu kamodake maber. Kendo bedi gi mamara weche mag afya. Ubedi godo mailungu ni universal health. Koro, to universal health donge manu ket through NHIF. Mo wadi kolo jok maonge gi nyalo chulo siling 300 to joma nigi nyalo chulo mangeny mondo joma nionge nyalo obedi nyalo chulo matin. The main thing madwa wacho ni niya public participation okango gini wacho mana ka samugik niya gidwaro keto government to task public participation mar party leader margi mondo di obed piny gi party leader ma UDA mondo manye tich mar AU notimore tich adi Chieng' mane mane gitime public participation mondo mi party leader mar ODM oriwre gi party leader mar UDA e manyo tich mar African Union. Tiende niya, gin gigo mana wechegi ka sama gifeel niya, gidwa keto jopiny feel ni jopiny inyore, to government winjo maber. One this time, wadwa wacho, and Trevor, gimo okela ka. Abiro nyisi niya, kendo abiro nyiso jopiny niya. Government ma William Ruto timo gima nyalo mondo improve life mar jo Kenya.
Okay.
Kede mfangano.
Mane gibogeli.
Trevor.
Wewe gibogeli mondo korembi. Mondo korembi wewe gibogeli.
Awati gibogeli.
Gana nungu mondo uji wa report. Kari ungi gibogeli. Gibogeli.
Gibogeli ni William Ruto temo mondo dola dog pay. Ose dok 139. Kawuono kidwa dhi Tanzania pesa ma Tanzania ose dok 18 shillings and 70 cents. Tiene ni Kenya strength also the madam duo. Dongruok timore piny luo. Nikech makarwa. Dongruok timore piny luo maka kwano ni. Rusinga ring road igero sani gola. Kidhi mfangano for the first time yo mfangano nigi ndara maluoro mfangano. Tilungu ni mfangano ring road. Kidhi ndara manotamo mbadi igero igni apare gabich. Mawuok mbita. Madonjo sindo. Madonjo nyaka gine. Sorry. Sani igero lam. Kero di mbele. Gisena no lam kumgi. Ama makare waduwaro.
Kango giri mpangano
ka. Kogiyo gigi
magikano. Anto abiyo manawacho gimi.